Let's go back to Sunday school a bit. Ikopantswe ke morena Jesu. Ikopantswe ke morena Jesu. Oh.